ago, he and me didn't say work together. This is totally a rip of something that Bobby McFerrin does, who's a really cool musician. He did this on stage. And he just went,
da 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 da